Los Angeles. My dreams took me here when I was young. But to make dreams come true, you gotta have time. And that's something that millions of women around the world don't have. Women like Elizabeth.
Pile ka pile, ne wachiew ko gwen ka wadhi dwaro pi. Ne en seche mang'eny dhi gi duogo. Ne wawuotho seche ang'wen pile ka pile. Ne kawa gi mond gwen sa mang'eny ndi.
But one day these journeys came to an end. When that first drop of clean water fell from the tap, it changed everything.
Biro pi nokelo mor mang'eny. Ji ne miel kabisa gi mor. Nomedo ne ji thuolo mang'eny. Kuom thuolo momedoreno, nachako penjora. Nachako leko. Kaparo, kane ji tugo, an niyuda gi sandan katweng'o. Kasetwang' ne ng'ato law morwako, miya mor mang'eny. An gi lek achiel kende, ni mondo abed kanyalo rito nyathina kendo igoyo dalana. Adwa puonjo nyiri wetena tweng'o. Nikech daher mondo nyiri owuoth.
Elizabeth can now follow her dreams because of access to clean water. Something 663 million people still don't have. Join Stella Artois and water.org and help give someone just like Elizabeth an opportunity to dream. Together, we're going to be the generation that helps end the global water crisis.